Sanibona guys, ikamo ngqabini ngiphathela amazibela asibongile indlamini ezangomhla ka 3 July. Guys, uDeliwe akafuni nje ukubona uSibongile ephumelela empilweni. Yo guys, uthe uSibongile buya nje kudayisa amakhekhe ekhathele imvithi inyawo zakhe sigcwele uthulila lapha exobo. Wathi uDeliwe, mntanami yabonakala ngisho ngeenyawo zakho ukuthi hayi usebenzile namhlanje. Wathi uSibongile, hayi kodayise wonke amakhekhe ma. Wathi eyi, yabo la makhekhe akho mntanami, amnandi. Ayanofozela ngwazwile izwi lokade ngwahla. Kodwa yabo leli bhizinisi lakho uzwa ngami lidinga umuntu one-vision, umuntu ozolithatha libeke lapha ezingeni eliphezulu, umuntu onjengemanager. Yabo lento engishoyo. Athi uSibongile, imanager ma? Wathi ehena. Yabo mina mengase ngiba umanager wakho mntanami, leli bhizinisi lakho lingaya ezingeni eliphezulu. Phela ukhumbule mina wonke umuntu angazi la ixobo futhi nje 3 minutes mkhulu angabe sephelele la makhekhe. Sibongile wangayizwisisa kahle le ndaba. Wathi yini mntanami, awungithembi yini? He? Buzovelephi? Wathi velephi ungangifaki nje mina kule ndaba zakho ma. Ebona novelephi ukuthi lo sedlala ngengane manje ufuna ukungena kule bhizinisi ukuthi ayidle yonke imali kaSibongile ngoba akathandi ukubona uSibongile ephumelela uDeliwe guys. Akupheli-ke lapho nkosi yami uSibongile. Liyangani yonke into eyizamayo empilweni ngathi kuba khona umuntu nje omane azama ukuyidonsela emumva. Uthe esebhizi-ke ebhaka amakhekhe ngoba uthole i-ode elikhulu emva kokuthi awadayise amakhekhe akhe. Hhayi udadewabo kuvelephi nomfowabo usangeni bebemsiza bemlekelela bewapakisha amakhekhe ebhakedini. Hhayi bese athi uvelephi ucela kulethwa i-newspaper ukuze phele kubekwa amakhekhe phezu kwawo lo newspaper. Hhayi uSibongile uthe nje sewabona amakhekhe kwi-newspaper lawa kade phuma ku-avin. Hhayi bo methi nhla nabo sofa abakhangiswa kadlamini methi wabukusisa. Hayi bo phela namathi izinto ziyafana ama-design akhe phela lawaya. Wathi hayi bo kwenzakalani la? Uvelephi methi nhla? Wathi awukwenzo. Hayi bo Kwenzo siyamodela. Wathi khohlwa ukwenzo, khohlwa ukwenzo ama-design ami phela lawa. Kusho uSibongile wathi hayi ngeke Sibongile, ngeke mhlawumbe usunehaba-ke manje. Kusho uvelephi wathi anginalihaba velephi, ama-design ami lawa buka iphethini, buka i-texture imina wayidweba lana. USangweni wasondela wathi Sangweni buka, uyewena uyawazi ngama-design ami, uyabona ukuthi awami la ma-design. Wabukisisa uSangweni awubona usofa wodwa ucishe ufane nalo uSibongile awudwebile. Wathi abona lo dadewethu wakho lo iwona impela. Awu uSibongile wathwala izandla ekhanda guys, eyibuza eyiphendula ukuthi abakadlamini bangamenza kanjani into ebuhlungu kanjena. Ungenile kuDeliwe naye ebuza ukuthi kwenzakalani yini elahlekile. Washo uSibongile ukuthi ma kulahleka i-sketchbook sami emva kwalapho abakadlamini sebe nosofa abasha, bantshontsha ama-sketch ami, baqede lapho benze usofa abasha, bathatha ama-design ami. Wathi uDeliwe bawathole kanjani? Esho njalo uyayibuzisa guys ngoba uyena owayephethe le sketchbook engqongqoza lapha kodlamini efuna imali ethi uyawadayisa. Guys, yonke into embi eyenzakalayo kuSibongile kusuke kunoDeliwe phakathi. Guys, uSibongile ugcine ephumeke endlini washiya nalawo makhekhe akabangesa wadayisa nanokwadayisa inhliziyo yakhe ebuhlungu. Esho ukuthi abakadlamini yonke into enhle ayithandayo bayithatha, sebethatha ukwenza, bathatha nama-design, kanti bamfunani kangaka. Iphele lapho-ke guys, ingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Sibongile-ke kumele nje aqonde ngqo abafeyise laba bantu bakadlamini ebabuze ukuthi bathathaphi isibindi sokuthi besebenzise ama-design akhe ngaphandle kwemvumo yakhe. Ningakhohlwa-ke guys ukusubscribe. Until next time.